Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa wa maliwe, ingekuwa wa hadada. Nashindwa na mali sina we. Roho yangu pesa zasumbua roho yangu, mimi nifanye
thank you. Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika,